sengiyavala ekuseni. Ngivumela ngikhulume nawe lemzuzu embalwa sengisalele nginikeze ivesi elilodwa incwadi kaIsaiah chapter 60 verse 22 ivesi elijoyelekile uthi leli vesi at the right time I the Lord will make it happen at the right time I the Lord will make it happen namhlanje uNkulunkulu ubekele leli vesi namhlanje enhlizweni yamathi ngikhulume ngalo ngikhulume nomuntu othile Wathi kunomuntu ozobelalela namhlanje onemibuzo obuza uNkulunkulu ukuthi kanti lenta kade ikhulekela uNkulunkulu amthembise yona ukuthi uzoyenza nini usebona isikhathi sidlula ubona isikhathi sihamba kodwa ayekhumehluko awubona wenzeka empilweni yakhe sebemtshelile abantu abaningi bathi ngeke isenzeka na uyabona ukuthi ithemba siliyaqala ukushabalala ukuthi uNkulunkulu ekuseni at the right time I the Lord will make it happen not angels But the Lord will make it happen, not abantu. Kodwa uNkulunkulu yena ozokwenza. Wathi inkinga yabantu ukuthi basuke betheme kakhulu abantu ukuthi bazokwenza into ethile, betheme kakhulu nemali yabo ukuthi izokwenza into ethile. Kanti uNkulunkulu owenza izinto akusibona abantu abenza izinto. Uthi uNkulunkulu ngesikhathi esifanele lento uzoyenza. Uthi uNkulunkulu mase kuyisikhathi sokuthi yenzeke izokwenzeka. Into obona ingenzeki njengamanje ngoba gakabi isikhathi esifanele. Usuthandazile yebo uthandazile kodwa akakabi isikhathi esifanele usunikelile yes unikelile kodwa akakabi isikhathi esifanele usukhulume nabantu oyitshela ukuthi ibona abazokunikezela ngosizo kodwa akakabi isikhathi esifanele uthi uNkulunkulu ekuseni when the time is right I the Lord will make it happen yabona mase kuyisikhathi esifanele kuyokwenzeka noma ngabe kukhona izinto ebezikuvimbile Noma ngabe khona izinto ebezitha uqualify but when the time is right it is bound to happen it is bound to manifest ongwakho remain rooted in God hlala ungasuki in your position uma sekuyisikhathi esifanele uNkulunkulu uzokwenza namhlanje ekuseni ngizokhuluma nalo muntu nje namhlanje ongilalela ekuseni ukuthi uNkulunkulu uthi ngizokutshela ukuthi akakhohliwe nguwe akakhohliwe izinyembezi zakho uyakubona ukukhala kwakho uyalibona usizi lwakho kodwa ulindele isikhathi esifanele once kuhamba isikhathi esifanele konke kuyohlangana kwenzeke ngendlela efanele even no Satan uyohlala phansi ebhala amanothi ebuka imihlolo uNkulunkulu azobenza empilweni yakho when the time is right mase kuyisikhathi esifanele nabangakufuni nabangakuthandi bayokhothama kuwe kube yibona abakuphakamisa abakuyisa phezulu mase kuyisikhathi esifanele ungasheshi ulahle ithemba uyitshela ukuthi uNkulunkulu sekulibele akakulibele God is waiting for the right time at the right time the Lord will make it happen uzokwenzela My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.